I whakawhiwhia ngā tohu o te Ockham New Zealand Book Awards I ngā pō, koenei etahi o ngā tohu mananui I te ao pukapuka. I whai tohu ngā tohunga o te reo Māori a tā Tīmoti Kāretu, rāua ko tākuta Wharehuia Milroy I ngā pō motarāua pukapuka He Kupu Tuku Iho. He oi ko te mea kē hoki e aroha ana I mate a te Wharehuia I te raweki. A nei rā te pūrongo a te Okiwa McLean.
Tū ana te haka a tā nerore. Hei whakamānawa I ngā mūrau o te tuhi.
E tau ana I ngei te hiwa, e rere haere ana I ngei te hiwa. I runga anō I te ahuatanga ki tō tātou pāpa, ko wehe nei te rāwiki. Engari e mihi ana ki te kaupapa nei e whakarangatira ana I āna mahi o tira I ā rāua ko Tīmoti mahi.
I whakawhiwhia tā Tīmoti rāua ko ahorangi te Wharehuia ki te tāonga te mūrau o te tuhi mō tā rāua pukapuka He Kupu Tuku Iho. E hāngai ana ki tō rāua ao ngā tikanga Māori, te ahurea Māori, ngā take o te wā tae rawa ki tō rāua ohinga. He tuatahi tanga tēnei I ngā tohu pukapuka Ockham o Aotearoa.
Te reo Māori, te mātāmua o ngā whakaaro, whakatakotori ai, e māu. Āunga te kiko o ngā kupu.
E whānui te tisiro. I te ahuetanuga ngā whiwa I pātai mai kia māu. E whakau ki pātai kia uite nuinga o ngā kororoto. I whiwa māru ki te pātai ana ko ngā whakautu wene. O tēnei i te koromwana o rā haututu ki ruātou ki māna no te rai kōrero.
He mea whakakanohi rāua e te ipu karea. He rōpū whakawhana ke reo I whai wāhi ai ngā koroua. Ka mutu he tuatahi tanga mā Auckland University Press te whakaputa pukapuka I roto katoa I te reo rangatira. Hei tā ngā kaituhi he maramara keke noi ho te whakairo I tēnei tāonga.
He māma, ko moha māu ka māu, he nei te roa. He māma, kai ai ona tuhunga tanga kārea I āu.
Hei tā ngā kai whakawā e tika ana kia riro ki ngā koroua nei te tāonga. Mo te wā tuatahi.
Ko whai mana. Ki te whakaaro Māori, he mate anō tērā ka noho Māori nei ki roto I te taonga. Nō reira, mā tēnei tau, e tere ai tēnei waka o te tuhi I te reo Māori, o roto pukapuka, anā pēnei te pōne.
Ai, tērā te kōrero, ko rāua rāua te puno o te ki, te whītiki o te ki, ko rāua hoki ngā tautohito o te kupu, a waha, a tuhi anō hoki.
Aha kua kua riro a te Wharehuia I te tirohanga kanohi, mā ngā kupu tuku iho te pukapuka nei āna mahi e kōrero, haere ake nei. Te Okiwa McLean, te Karere.